kwan na top 3 kende ngamo telo ngama luwe to gi number 3
sani anyalo wacho ni Prince Indah telo iluwe go Koth Jarapogi kaso giluwe gi Papati
mago top 3
ma mange
bingeni ka wan gi Elisha Toto wan ka endi gi Musa Jakadala wan ka endi go Dongo Swag bwana bingeni Dongo Swag bwana jo Emma Jalam
mago koro anok an fan jok anawacho jok ng'ato ero jathumbe an koro ahero ji adek
upije ka heli
okay ok odonjna
okero fadha
Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest.
Yes, nyakore mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile wakelo ni gik mopogore opogore. Kaka wuono wachak wadonjo e gweng' ma Ndhiwa, ka Ndhiwa, wadwa ni wawinje achiel ariyo adek, wayud ni to jogi be yudo news Ndhiwa koni koso jo Ndhiwa koni to ok yudga news. To bende gin entertainment ni be yudogi nikech ing'e ni wan kaka LTN wachung' e okang' manyime mar ensure ni ng'ato ka ng'ato yude kaka en. Ang'ama kelo ni kata ng'ama tayo ni chenro ni denda ni Umari Nash chieno jamone mbele chiene mineno mbele mioko kati nyalo wacho ni Umari dhako ngudi ni gichake kore 12 to pod chwako sitirungi gisani wan kaendi gi jago moro matin mabende wadwa winja ni ere kako wacho nying temne koponi poki subscribe na YouTube channel liendi to subscribe mondo anytime ka wan gi ngata ngata kata wakelo gimoro manyien tiyude aneno ka wan gi jama kaendi en jago ma babi yech aneno ka piny ber ma an koyo chama tu ini wuoth mag vesti
adong koni kor mogo koni dala mogo jowuoyi badgi pek mara
ma koni miluongo ni Jaramba
ma Jaramba
koro gweng kuma wantiere ni iluongo nango gi ka kuma wantiere ni
ka iluongo ni Ratanga Ratanga center en kobwai ei kosoko
ini iluongo ni ngawa
Ani luka ni Adrian Omondi.
Adrian Omondi. Adrian adwa ni iwacho tengi yo kamera kae cha endo mondo ji one suchi. Wach ni an Adrian eh.
An Adrian Omondi.
Ikoro Adrian ja kosoko kose ja kadem modak kosoko kose ja gwasi modak kosoko. Gima chalo kama.
Aja kosoko monyuol kosoko.
Gisani Adrian wan gi news mabende omako piny ahinya tho mar ogola. Debede ni gini sewinjo koso kata ogola ni kia mana ka wan wadang' wakone.
Ogola ang'eyo maler. Ogola apa ni ang'eyo kaka jaluo. Ganda ang'eyo kaka ja Homa Bay. Ogola en ng'a maler nang'eyo be kaka jatend jolweny.
Ogola ja Homa Bay.
Oja Homa Bay.
Okay. Gisani, okikona ni ang'o manokelo tho mar ogola. Jomoko wacho ni notho e ndara, jomoko wacho ni notho e pi, jomoko wacho ni nochwade bunde. Ang'o manonego ogola?
Kaka kulingana na news wacho, iwacho ni ogola nyo nowuok kuma nodhi e meeting moro, nodhi yawo akian nodhi yawo cabinet mar ang'o, koduogo nonengro odhi Eldoret. Tere ma ka nigiland kuma nigilande to ndege noyudo accident.
Okay. Yeah. To in sure ni tho neno en tho ma legit koso nitie kaka lwedo moro nitiere?
An kaka japiny, ok anyal hero tho mar ogola. Apani an kaka anyalo kete kaka accident. Ne en aena legit ka an accident too. Yeah.
Ji osecomplain kaya chani eti ang'o miyo jolue matho kochakore gi Tom Mboya, Chris Musando, Oruo Jode, sani kendo koro wan gi ogola. Debed ni wan jolue ma porach koso jogi ok dwarwa. Nitie kaka gi ichanwa.
Kar weche to inyalo wachi. Lakini an owuon ok anyal wacho ni nitie kaka ichano ne joluo.
Okay.
Ena weche death, yeah. Ena accident nyalo timore. Kata man ka inseri otho, jo kabisa ma nolandore kamano. Koro wan kaka onagi be nyaka wawachi. Koro ena thoma kamano.
Gisani ni endi, gweng'u ka be ji winjo thum, waduoga entertainment matin, wawinja ni to be ji mielo thum, koso thum norumo koni, koso pok odonjo.
Koni e mimiele tu. Koni e dala tu. Koni okinya wacho. Kata nyathi matin ong'eyo tu.
Koro, en thumbe mage ma mori ahinya e iye kaendi? Wan gi rege, wan gi rumba, wan gi gospel, wan gohangla.
Kai wan go anaero angla.
Ang'oma meet yo angla mamio iero angla tiwe rumba iwe gospel.
Angla mora kulingana gi agreement mantie kata gi to the limit machope nyaka chochina chona nyaka kora winja angla. Mane tu manyalo winjo.
Rumba okumori rumba.
Rumba kumora nikech rumba en gik ma wero mos mos. To an sama aonge sama dhi winjo go rumba wawach.
To kata gospel iwacho ni onge gima mit maloyo wach Nyasaye. Gospel ni okumori.
Gospel.
Nitie kuma gospel chwanyigo.
Gospel mora lakini okakete the limit mar best kaka luo. Nikech gospel anyalo winjo dakika matin lakini wangla anyalo winjo seche mang'eny.
Okay. Wangla mamori niendi. Ere ng'ama is leading makoro dang iwache. Kok kapok ikona ng'ama leading kuonge kwan na ji achiel ariyo adek mabende ing'eyo wangla ka.
Jatumbego an ang'eyo Prince Indah, ang'eyo Musa Jakadala, ang'eyo Papa T, ang'eyo Koth Jarapogi. Ging'eny. Ging'eny.
Okay. Koro mikwanogo, ok ikwan na top 3 kende, ng'amo telo, ng'ama luwe to gi namba adek.
Sani anyalo wacho ni Prince Indah otelo, iluwe gi Koth Jarapogi, kaso giluwe gi Papa T.
Mago top 3.
Mago top 3 ma mang'e.
Bing'eni ka wan gi Elisha Toto, wan kaendi gi Musa Jakadala, wan kaendi gi Odongo Swag. Bwana bing'e Odongo Swag. Bwana jo Emma Jalam.
Mago koro an ok an fan jogo. An awacho jok, ng'ato ohero jathumbe. An koro ahero jadek.
Opije ka eli?
Ok ahe. Ok odonjna.
Ok ero fada?
Okay.
Nyakurume kaka iwinjo kanyo noendo, we wawinja ne lendo moko matin kanyo endo mondo mi wachak oduok kendo.
Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 0711-92-74-4 kata 0702-95-6-2 kata 0702-68-42-45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN, Luo Trending Nation. Mondi yudu muli kodo Koth Jarapogi kaka Skiza Tune mari. D star, abora uchel nono star, angwena chela uchel hash.
Jene baro jen kacha muli, bende nyalo paro muli. Nena kwa ewe.
Uteni, usini kodo LTN, Luo Trending Nation.
Samoro gimbe podi gitem.
Inyalo kwano gi kaka upcoming.
Gin upcoming artist.
Emma Jalam, wanyalo duoke upcoming artist.
Emma Jalam. Samoro ko duoke rumba. Oduoka duoka go rumba koni. Oyua yua kar jadongo koro. En oaya wangla.
Koro jatum mani mamori sana.
Ena Prince Indah.
Koro Prince Indah en ang'o motimo ma jothumbe moko ok tim makoro miyo Prince Indah manyaka mori mopogore gi jothum mamor.
Gimomiyo Prince Indah mora mokwongo en gi decent sound. Kasto kata kidhi goyo kode, kidhi mielo awach ni ubiro kamoro perform, kidhi perform kamo entiere. There is no any afraid minyalo betgo, ina thuolo. Kasto security is there. Koro emomiyo waere.
Miwacho ni gi simbe lal ka Prince Indah ni?
Mano ko Prince Indah, mano nga mano dhi mialo Odongo Swag. Ka Prince Indah mano ko timre. Macha kuma descend. Ji ari yonge nga ma miel kende. Kido nga ma miel kende mano nga maraji. Igo leo.
Iwacho ni, nga mwacho ni simbe no lal no dhi mialo?
Mano no dhi mialo Odongo Swag.
Ko Odongo Swag ikaw simbe?
Dong nikech miel mi miel kacha kuber ya wama. Indah ki nyako wali simbe. Kapa, mano nga no riambo. I don't think so.
Kumiwacho ni kwali simbe en kanyo?
En koro Odongo Swag. Okay. Mano.
Okay.
Okapar. Kinenana na fans maginda. Ongenga mibiro winjo ni owacho inda ni no kwale kama kata ko perform hapana. Ana se perform inda mangeny. Siaya se perform inda Nakuru poku no kwal ngato. Yeah. Security is there. Yeah.
Jogo ketho nyinginda.
Mano jok maketho nyinginda.
Sani wacho ni nitiere kaka jothum ruako pete gidhi kajuoga mondo losgi. Gigi gin gik ma real koso gina gina story ma jok moko goyo tu.
Gigo ni real. To aba ng'ato ng'ato nyalo time. Ka in pok iyude to manye. To ok en gima real kaka ji wacho no. En ok en gima yot kaka iyude. Mondo ng'at moyude no embo se struggle. Gigo to nitie. Lakini ok jite man kode.
Makuri believe ni kata maybe Prince Inda Mamori ni oseyude.
Ah, poko yude, en podi onge koi. En podi en gitalanta necha, poko yude.
Tuwe kakifwenyo jok mani kode, kijo maunge kode, nkeche. Anangini, adiko nani ngamani kode, pong. Tare noka Prince Inda pong. Tiwacho ne, Inda tu poko bit kode, podo chwado talent. Kuru, ere kakinyalu poko msani man kode, yedi mose losi kajuoga, katamani giringne, katamani gikitamba, toginga maunge koi.
Kaki wacha maler ndi. Iwacha ni jok man kode, iwijo ni kipong. To kineno gunyandare, en podi urandere, po onge pong mo pong. Yani en macha to mana dende makuro sa ni meduri kar pesa mose yudo. Podi en poko pong, apa ni obilo pong ko yudo, sa hindi poko yudo.
Adong na wacho pong mar crowd, lagi
crowd. Crowd ngato, nyalo pongo crowd turingana ki vibes mo vito na jopiny. Vibes mo vito na fans ne. Kako wero wende ne moro fans ne. Luwa fans ne luwa luwa ken. Okapa ni yan ki pete moro ma manyalo kilo crowd kaki wacha.
Okay.
Yeah.
Yo, tome inda mani mamori kabisa molo mokote.
Mami chulo.
Onjina line mokare.
Ndalo moko yanda paro ni kionge. Okanyali chiemo. Ndalo moko yanda paro ni kionge. Okanyali nindo. Tinda nindo maleku makati yonge. Mano.
Manyi ibecho ne ngato. Ini, iti yugi ibecho ne ex.
Oka becho ne ngato. Yani, gino yani gimoro ma chal kaka puonji. Jogo gitimore. Jogo mose dagi kenyi kagigo timore. Kuro mano be chala chala kaka puonjo kako nengoro ya samoro yiki dembri. Samoro kaka unengoro idago kini koro kochopo kanyo to chopo ni life ni ochopo. Gidhi gawa indate mwacha ni joko di tikelo machiyala. Uyunji mo choko dugo wero nini tindo yudo nyagorofa ne. Kono matene gigo ni timore ni tie. Iyo janlo yudo mari.
Isepako enda ndi kendo mano jatho mamuri ahinya. To mailungo ni LTN Luo Trending Nation ka indi wawache adieri. Maendi en online channel makidhi e YouTube tiyude kache cha endo. Wakete kake wache ka kendo gigi mwapa ando gigi mwanga doko. Ikete kama endi ni kech one gi e machiel mari wajoluo maru wache adieri kendo mondo me wapuonji tuwa morji. Iwinjo mago visions magwa and to entertain, to educate, to inform and at a given point be wawache chadieri ni kechadieri osebedo ka pandore platforms modong. Koro, gisani indi en jathum mane matimore marach to timo tim mane moningo be noloko.
Jathum masani dhi marach. Ena ena Frerija Kadongo. Frerija Kadongo ndiye kako kwalo thumbe jok moko. To gogi e tok chiel mano koro kwanya yie. Mano en wasekone chutho lokre. Wan kaka jonabi wasekone ni olokre odonje kwa maber.
Frerija Kadongo sego tumga yao.
Frerija Kadongo wan wang'eyo to kwanya wacho wan wang'eyo. Koro wasekona kona ni kopo ni odhi dhi mbele kamano wewe cheko.
Frerija Kadongo.
Frerija Kadongo.
Binge kata thum Frerija Kadongo achie.
Ang'e mang'eny en mani koro gi joga ga momiyo kanya mako gi.
Frerija Kadongo madisko.
Frerija Kadongo achie. Ema wuoye. O wewe kwalo thumbe ji.
Pero kamano, to kod jara pogi keto kanyo.
Okod jara pogi to jathum mar teka. Yie kore, podi o big up. Obiwa biro kende kamoro ba ogole enda kanyo. Eno biro bedo ma. Jarapogi te. Eno eni fa. Ani fa ni nebe kendo ma te. Eno dhidhi.
Okay.
Nambari. Eno artist ma wane eno.
Bang Prince
enda. Eno mo dhibero top artist.
Papati?
Papati podi biro. Poko yudo influence. Podi yo poko yudo do ma nyalo kete standard ma wadwalo.
Podo yot. Watch ni LTN Luo Trending Nation.
LTN Luo, wacha na biro tech ba.
Wacha ni ha? LTN Luo Trending Nation.
LTN Luo Trending Nation.
kokinene kato manu gima poko timore
kokinene kato manu gima poko timore
ero kamana inya none gi nyingi kacha no endo mondi koni ngama yin
na ndia no mondi opiyo aja kosoko aya ko buaika kata nge senta wa wayie go to wan waero joluo te onagi donje urwe LTN ka yudu weche mathoth omoro oganda tho jowuoyi bende ukonwa bwana kaka wanyalo yudo tich wambe uywag na kutero weche go uneno kaka senta wani chal kar tich waonge tich wasomo jowuoyi tier ka mosomo onge tije terwa uru kujudo gikmoko kon jogo witnwa wambe walare jogo wayude gimoro joluo kaka wani youthmen kobwaika wakwaya kwaya mondo wambe onenu akamoro kakine na jok moko mane gi mana
kaka yini timu tich mane makoro maybe ka ng'ato ni kacha chaendo manyalo mi tich inyalo wacho ni isomo ang'o ma maybe ka ng'ato ni kanyo to ng'e maber ni ni timu gima chalo kama
na timo course mar plumbing ananyalo rwako ni chocha magudi anyalo rwako ni kitchen anyalo timo ni plumbing ma timo ni water piping
to koro ere kaka yudi nikech samoro ng'ato nitie man gi tich ndhiwa galuora mare kata Homa Bay galuora mare to koro namba ni kata maybe kumiyudie
ani nyalo yude mbui adiano mondi ope mano kende mantie to gi namba simu be ani
namba simu nyalo miyogi
namba simu en 0754570421
ero kamano adiano mondi wago ero kamano ahinya Jakore moyi kaka winjo kanyo no endo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation ni luonga ne Omari Nash Omari chieno jamo ne mbele chieno mineno mbele miyoko inyalo wacho ni Omari the truth meta kaka nene no ende kaka wakele podwa winjo achiel kachiel kaka bit kanyo no endo ingama ni kanyo to maybe in ge wach moro midwa ni kete LTN Luo Trending Nation inyalo manyo kanyo no endo kata inyalo ndiko no email mabende ni piny kanyo iluongo ni LTN@gmail.com luotrendingnation@gmail.com sorry angamano kelo ni chenro ni kaka pile nyinga inge maber kabisa subscribe kapok i-subscribe mondo me samora mora ma wakelo chenro gi endi tiyudowa achiel kachiel thank you so much
weche mopondo weche mopandi inyenyo elela
kineno kokuok kuom yuma tiende ni onge
isebe
Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Ochiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube. TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora ma intie, mana kar bedo.
Kete mana kai, kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, ne adieri makende. Mondo yudu kazi ya msalaba kod Liz nyaseme kaka skiza tune mari. D star, abora chela chel star, ochikwaria dick hash. Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.